sibulela usapho lakwa Mbeki isizalo esanqenqa lengwebedla eyaphuma izandla ehlabathini yathi yakuhlokomisa indaba zokucinezelwa kwamahlwempu befa nabe bengefa yathi ndixolela unqa uqamela ngenqindi esiqithini for the sake of my people. Govan Mbeki is part of our revolution. Asimqhwabeleni izandla. Kulo nyaka uzayo kuyiwa kwakhetho omthandayo. Ndakhumbula sihlalo we region ingoma yakwa A ethi khetho omthanda njengofish. Kuza uqha ukujingi abantwana bedlala. Iza kwahluka ioyile emanzini. Namakhwenkwe aza kwahluka emadodeni. Sizawubona abantu abarhalela izibindi ezinomhlehlo. Bangahluleli phakathi kondonci kwelinye icala. Kuba umhla wamanqamu uzawufika. And this country with one voice will be confirming that thina sisuka kulamzi ozondwayo iAfrican National Congress. Nizawunikwa ithuba ke sikokheli as from the 20th of October. Amasebe onke ase South Africa, all 22,000 voting districts, abantu bazobe beme ngenyawo zabo ezingena mkhinqi. Bephakamisa ngezihlahla ezingena juju. Ninikwa ithuba layokhangela inkokheli zabantu ekuhlaleni ngoku. From the 20th of October to the 15th of November, branches of the ANC must go and identify leaders. Not all thoughts. Abantu abazothi ndiwuthwele ngamagxa lo msebenzi. Ibunzi litshandukile kugcwale iAfrika. Umntu aliza kumngqina nobubekwa phambi kwabantu bathi abantu siyamazi kilo. Sikhe sambona apha ekuhlaleni. Esenza izinto sibukwa ngamehlo. Sizawufuna inhlanganiso ezizolileyo malunge African National Congress. Inhlanganiso ezifana nalesi kuyo xa sizowutyumba inkokheli what we call candidates of the African National Congress. Omama notata ulutsha olwesidima oluzowenza lo msebenzi ngezandla ezingelamkhinqi. Sicela ke abantu bakhe baye kungcola umzuzu manje. Yini madoda sekugqitywa? Sesenza nje iprogram of action ngoku sivala abantu abatsha sibafule ezihlanganisweni icandidates zethu sizawuzise bantwini siya kwi screening committees noma usixelelanga ube ube imali sizakufumana noma awuyibanga kwahulumende uyibe enkongozelweni ecaweni aza kuxela amalungu ecawe. Into ba ningasiphatheli lo siyamazi and sisa kumamela umuntu othoyo kodwa nani ningazifaki ekuhendweni ukuze nisinde enkohlakalweni ungathi kuba umuntu ungamthandi umonyelisa igama lakhe kungekho sisathu. Love them all and respect them all, you will see the rewards. Abantu abaphansi bakukuhlonipha ngalonto. Sakugqiba uzonyula icandidates yoqeqeshwa. We've already trained Comrade Jeff our volunteers across all the branches in the province of the Eastern Cape. Sisiqeqeshile iscreening committee at provincial level and as coordinator noba seziqeqeshwela kwelicala. Kodwa into esiyaziyo into kokuba sifuna abantu abanesakhono sokwenza lo msebenzi bengena nyamnyeko. Atumtu kai chongo, mnyumdara ni mfuni lo kanga ni votele lo nyakpele. Asfuni ban banja alo ab. Sifuna bantu who will rise above petty personal issues. But do me say, I African National Congress. Ako mtu zokta apgelo, mnyako mtu amtu ab. Noba, amfuni, aingo wako, gowe ANC. Uzunga mbulali, uzamtinga. Sibulela nina gema volunteer lombutu. Nisaza wenza lomsebenzi ka door to door. Chisilanga kuneta kubanda. Wenza luba lomsebenzi suwenze ngemfezeko ekubeleleyo. We just call for discipline. If volunteer le ANC cannot visit, umsu omtu linilili. Auno tuli volunteer ukimi feke mnyangwe umsu omtu ma. We can't do that as members of the African National Congress. Ubu yasqwand ubuvele partini kusasa nje uphumule ungene elinyi. Afternoon uzobe sobuya uzongena endimeni. Sifuna abantu abaphucukileyo apha and outsmart the enemy and outclass those that are deviant. Babone ba ngabantu bombutho ofuna ukulandelwa aba. Sivathe isivatho zethu. Sifumingo, Mr. Stratwin, Zanz African do Tanda, your whole first one in Umsamoam, send Pumle Wot. If what the acting was in goes, we need to go to our knees and persuade people. No go over best quell when Zaganja and go to see a matolo and his yoking a band. Then tell a lutroli, pupai pie. A city, kuza ufika, ikati, ngoku impuku, uzobaleka, city impuku, ngwikati. Ucho la mlungu, we DA pa. Uti sizozothathula ulingalibe liphethwe zizinja. Because DA cannot accept to be led by African majority. Ningame liculela zonke izimanga ezi. Wonke umuntu ofika ngendlela enxiba izikipe eziblue, ucinga intwana osikayithathe nje iward. Let's defend a territory of Govan Mbeki in his honor and glory. Siwine ngobuninzi kulo nyaka uzayo. Sifuna unibulela kumsebenzi usaza uquba. Sibulela le leadership yale REC. Comrade Konza and your executive. Abafane babulelwa abantu be-ANC besaphila. Bakulinda ulale mangcwabeni. Xa kusithiwa umhlaba emhlabeni. Siyasibulela nezenzo zakho kodwa hamba ugoduke obuthunyiwe ugqibile sifuna utshanise khona sigokheli ewe ulawula it's not a bed of roses sizobakho izinto esizakuchwitha kodwa ekugqibeleni it is about the African National Congress that matters the most nikhokhele le region de ufike umhla wokukhulula kwenu ngalomini okwangoku as the Provincial Executive Committee, sinoxanduva lonibulela xa umsebenzi omhle wokuncedisa amasebe ubonakala ngexesha leni lokukhokhela. Thank you very much, our leaders. Kungakumbi le branch isibize ngeli gama. Kukho ii-branch ezizibiza ngamagama amaqhawe zogqiba zenza izimanga. Athi umntu siyiNelson Mandela branch uba ngazijonga izimbo. Tendencies. Ubomba ezi zezika Foster, no Vervoot. Asinanto kwenza no Madiba. Once you name your branch after the leaders of the African National Congress, remember the good standing and stature of such a leader. Uthi noba unomsindo ungxenge egameni leli gama nizibize ngalo. Akho nto wrong ekugaleleni inyongo manu eswilini kwenzela uba singalunywa sakulitya. Nalapha embuthweni yafuneka lonto kwakunyuka ubunzima bekho abantu abaza kuhla. Ukwenzela uba igama le ANC lingabhala kwi daily disgrace every day. Ubona uba wonke umuntu urhalela ukhuphi 5 rand 30 cents ufunda ngombutho wesizwe usenza izimanga ezibukwayo. Sibulela le branch comrades zonke branches besithe kwimvuselelo. They must call for these meetings. And niqale ukhangela i-local heroes zenu. Nithethe ngazo. Siyabulela, Comrade Ace. Sigqiba ufunda ngoku. Ndijonga via my Google via my Facebook, via my Twitter, via my Mixit, via my platforms. Sabona into okokuba lo msebenzi ulive ngokusiqhubayo apha. Abantu eMzantsi Afrika bakwazile ukumamela uComrade Jeff lilishwa ababebethetha ethetha, because the whole country was paying an attention, because via YouTube, our leader, all what you've been telling the branches of the ANC has been now transmitted to the millions outside here. Can you come and listen to that? Ukusukela ke namhlanje ngomvulo is an ANC day. Uparty skipper epesini xa ubheke emsebenzini nala qhifana neyala mntana bekhokhele student fees must fall. Uyayibona la qhiya ANC uyifake epesini xa utshayisa ngo-half four uyithwala entloko ungena esixekweni uthi sikuyo le ndlela yobubomi. Wena mntu ungutata noba uyifake ngaphantsi kwehempe emhlophe xa utshayisa uthatha ihempe emhlophe uyifake ebhegini uye ukhwela eteksini uyagoduka. It is about the ANC back and forth, front and forward, back and forward. We are going to the glory of our vision. Ngolwesihlanu, ngolwesihlanu comrades, kuthiwa ZANC Fridays. Ewey, sizothi ke nalapho ulutsha ngolwesihlanu xa liyoyixavata noba kundawoni. Take your ANC t-shirt. Noba uyivule ngoluphuhlobo, it doesn't matter. As long as it is about ANC, President Zuma, the face of our campaign. Because sinesibhambathiso nedinga come 2016. Babona pha kuthi noba kwi-ATM bakufunde emqolo, I'm coming from Govan Mbeki branch and I'm proud. I'm the member of the ANC and I belong. It is cool to register because I will vote 2016. Bonke abantu abangakabhalisi baza senzele ilishwa lo nyaka uzayo. Uba uzazi ubuzovota phi, take a decision. Because next year we want more than 2/3 majority. Asifuni sibe sicenge into engacengiyo ngoku. In conclusion, Chairperson, sorry for being long. Apha Eastern Cape ward is 715 ngoku, iwards ezikhoyo. Omasipala by 45. I-district zi-6, i-metros zi-2, i-local municipalities, abamasipala abancinci bayi-37. I-ANC ngoku kwamasipala bayi-45, ilawula 44 ngoku sithethayo. Kwi-district esinazo zonke omasipala abambaxa executive mayor, akukho nedoblitye esiphikisayo sithi sodwa esixovulelweni. Koomasipalathi abancinanana abayi-37, ANC is in charge of 36. Kwi-metros esinazo e-Eastern Cape zombini, they are all under African National Congress. Kulo nyaka uzayo sisebenzele uyothatha i-Bavians. Umntu abekhona kwi-election zalo nyaka kupheleleyo, Comrade Jeff, i-Bavians phansi kwe-DA kodwa siyiwinile last year by clear margin. Uba ibizi local government elections ngesisithi 45 out of 45. Asizuthengwa nangegusha ke maqabane kulo mcimbi. Noba umntu urhalela uba nguceba, uba awonyulwanga, ungade usiphathele egusha mane echalata, zanele ezi sinazo. Uthi zankokheli nantsi into iqhinishelwe egeyithini. Uba wonyulwanga, there is another 5 years waiting for you. Support the leader elected, noba uyithandi, for the sake of the African National Congress. Hambani ke niyowulanda more. Ndibona inkokheli yam apha, my former colleague phaa eParliament. Siyabulela mama bantu ukubone usikhokhelela umkhosi omkhulu kangaka. May God bless you nezinyanya zalo mbutho. Umama uhlekiso nangu phambi kwethu. Ebe in leader, epumi sanda, kwi UTM. I think ebe kokelo mama, as far as I know. But wathi I African National Congress likhakha lokugqibela esawusinda ngalo kwirhele lengxakeko nentlupheko zeli lixa. Uthe nje ugqibo kutsho mamba nantsi indlela iDA yalahlekelwa lelinye ilungu phaa iparlamente. Siyabathatha ngoku bayabuya. Kule veki pheleyo besiyawuthatha i-300 ye-DA kwi-constituency kamama u No, emzimvubu. Libele nje ifani yakhe ngoku. Eyobuya nabo wagqiba washistulo eParliament wathi ayiyo le anawuhlala embuthweni ocalucalu labantu ngolu hlobo. Ngaloo masu sifuna ubulela wonke umntu maqabane nabantu abenze lo msebenzi wayimpumelelo kodwa ndingaba ndenza igxeke xa ndingenobulela iSASCO. Hayi comrades, khaniyiqhwabele izandla iSouth African Student Congress. Sibulela nowina eHigh Court laa mcimbi waseGuwa ebika. I-Revolution Congress ayibiwa, uba woyisiwe xola. Kulawula iSASCO ngoku kuzo zonke ii-institutions apha kweli phondo. Kulawula i-Progressive Youth Alliance, SASCO, YCL, ANC Youth League, we are proud of you, our young comrades. Sibulela nalanto siyibonileyo niyenza kakuhle xa nihamba nisiya kumongameli we-ANC nomongameli welizwe. Niwayeka amagxophantyapha afika izishebo sezipekiwe afuna uphaka wona. Ngo-2012 in your own conference you resolve about free education. Benganifi banithini. Nisithi masihle ii-fees ezinyuswa mihla le kuba abazali bethu abathathi ntweni. Namhlanje amagorha manintsi kuba indlovuwile. But never be intimidated by successes of the moment. There is tomorrow everlasting. Ningadinwa noma ningangamenshinwa ngoku. But in the scrolls of granite, your names will be written. And when we pass through, we shall read, here lies young men and women and daughters of Africa. And your names will never diminish. Awuhlale khona. Into esifuna kuni ngokinye qha, register for 2016 and vote qha. Ithemba lethu nini. Comrades, bekuthiwe nje manizobulela, khona manizoyithetha, nenkosi zikhona apha phakathi kwethu. Lo mzabalazi waqalwa zizo. Siyabulela Chase. Siyabulela mntana enkosi. Ngokuhlala uthe rhoqo xa kukho imicimbi enje uzomelwa abantwana begazi. Ukwenzela into okokuba nekumkani yesizwe samaXhosa ifumane i-report yokokuba lo msebenzi uhambe ngezinga eliphucukileyo elikule level. Bahambe ke nee-councillors zethu ziyonika i-report kumakomkhulu, ziyonika i-report ebantwini into kube besiwuthunyiwe siwenzile ngoku. Okwethu nje kuba sizibeke phambi kwabantu sithi mabakwazi uzitshuzela. Abhaliwa amagama baqha wezube lakho. Uyoko fika likhona abhali wamagama maqha wezobe lakho. Uyoko fika likhona kobamnandi xa sihleli nobukhambo sesembuka enamanxebe esandleni kobamnandi xa sihleli nomgofu sesembona elamanxebe esandleni abhaliwa amagama maqhawe zobe lakho uyokufika likho abhaliwa amagama maqhawe zobe lakho uyoko fika likho nakobamnanje xa sihleli nomgofu sesembona elamanxebe esandleni.
Amandla. Amandla. Ay, masidibanise izandla for umntungu amaqabane. Enkosi. Masimamele ke ngoku. Nazi zaziso. And ezaziso zi serious is. Asidlali ngoku. Asiyaqhubha. Nge 13 kuza kube kukho I fundraising dinner yala sub region yase Great Khai. Masiyo I supporta maqabane la fundraising dinner yase Great Khai. Ithi I Great Khai nayo ayincina nanga kwi structures the ANC nge 13 sizawu announce ngazo sawuthumela okunye okulandelayo maqabane naku sizayilungisa lento maqabane njengomuntu o-coordinator elections kule region yasemathona bebejonge into yokubana nge 14 baza ulaunch ama volunteer kodwa sizawuthetha nabo bawamise kukho uhlaselo ekufuneke siyolenza emnquma nge 14 maqabane silontsha ama volunteer emnquma asilindelanga into engaphansi ko 3000 yama volunteer sivile okay sivile phaya kukho nomgogwana oyokwenziwa ngumusi mayimane sithi nothi kwindawo yethu sizawudibana e rugby sport grounds emnquma nonke maqabane siyothi hayi makayo yenza kwenye indawo nothi kule yethu indawo so siyolontsha ama volunteer asemnquma nge 14 le siya emnquma siyolontsha ama volunteer asemnquma kwangaxeshanye ke maqabane masamkeleni ngokusesikweni unobhala wephondo lasempuma koloni ucomrade uOscar Mabuyane dia khawuphakame bakubone phakama nje nobhala masimthwabele inkosi kakhulu maqabane maqabane ngoku sifikelele ekubeni siwusonge lomsebenzi singayilibali I 14 funeke siyoyenza umnquma ube yellow maqabane siyavana kunjani nje ukusiphume ngendlu yethu I logistics ke maqabane zawumane zicaciswa kodwa ngeke sivume into yokubana kuzodlalelwa kwindawo zethu noba say ubani sayethanda maqabane mandibulele ngendlela esithe saqhubana ngayo enqubeni khange kubekho ukuphazamisa ithethe ukuthi loo nto uba ngaba sawuqhuba ngolu hlobo sisaya kude ndicela ke ngoku into ethi tata undizodaka ndizosamkela lufefe noko ndikhe ndikubona usiye ecaweni masifake ingoma yenkonzo sizokwamkela ufefe maqabane yiza tata
Shall we close our eyes? Oh, thank you, Lord. Thank you for the past. Thank you for the present. Thank you for the future that is coming. May the grace of our Lord, the love of God and the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.
Enkosi tata. Sizawucela ngolhlobo ke maqabane. Asizuphuma pheholweni. Kuzawuphuma inkokheli eziqala. Thina sizawulungiselelwa. Bakhona abantu abazazoyela pheholweni. Enkosi maqabane. Ungafaka inaliti ke ngoku. Faka inaliti. Ingoma, ingoma.
I'm going to go to the hospital.